ini radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri Gitondo cyo kuwa gatatu itariki 7 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Umugwi wawe ukora amatohoza ku Burundi wongewe ikindi kiringo cy'umwaka umwe.
Le fait même que le Conseil des droits de l'homme est renouvelé pour la quatrième fois, le mandat de la commission, malgré le changement de pouvoir, est dit que...
Uyoni Dudu Diene arongoye umugwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza ku Burundi. Avuga ati kubona ONU yongeye ikiringo umugwi wacu inshuro igira kane kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi icyerekana ko ivyo dukora byizewe kandi ataho bihengami. Mu Rwanda bagize inama nshingamateka basaba leta gusubiramwo ibiciro by'ikori rya kwa umunyagihugu ku butaka bwiwe kuko basanga ribangamiye abanyagihugu. Imbere ko dushika kuri izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fideli. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze jo ku munsi wa kabiri kwategekanya kwitabira ikiganiro kigira kabiri cy'impaka na Joe Biden w'umugambwe wa Demokrate. Yavuze ko azoba ameze neza ku mugoroba wo ku munsi wa kane kugenekereza rya 15 z'uku kwezi kwa 10 muri ico kiganiro kizobera mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida. Inyuma yaho ku munsi wa kane yapimwe asanga yaranduye COVID-19 aca twarwa gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro aho yamaze amasaha 72 imbere y'uko atahuka ku munsi wa mbere ku mugoroba kwitabira ico kiganiro aho abo bakandida bazokwishura ibibazo by'abazotora bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ikigo kijejwe kugenzura no kukinga indwara CDC gihanura ko umuntu yanduye COVID-19 ashobora kwanduza abandi kuva ku minsi 12. Perezida Trump yahanuye Abanyamerika kudatinya COVID-19 inyuma yaho atahukiye avuye mu bitaro. Umugera wa corona umaze kwica abarenga 210,000 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abababa 7,500,000 bamaze kwandura mu gihugu cyose nk'uko bitangazwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Urukurikirane rw'imodokari zari zitwaye umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora muri Tanzania zarahagaritswe amasaha atari make ejo ku munsi wa kabiri. Inyuma y'iminsi umurwijejwe amatora muri Tanzania utegetse ko ibikorwa vyiwe vy'imyiyamamazo biba birahagaze kuko yagirijwe guca kubiri n'amategeko. Tundu Lisu umukandida w'umugambwe Chadema yariko aja mu karere ka Kibaha avi Dar es Salaam igihe yahagarikwa n'abapolisi bitwaje ibirwanisho bikomakomeye. Bimenyeshamakuru muri ako karere yavuze ko abanywanyi biwe bari kumwe bafunzwe ariko we baramureka. Komisiyo ijejwe amatora ku munsi wa gatanu yarabujije Lisu gukora imyiyamamazo iminsi 7 nyuma yo kuvuga ko yaronse ibirego by'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'uwundi mugambwe ko yakoresheje imvugo ihamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi. Lisu kandi yagirizwa gukora amakoraniro y'abantu benshi ubutegetsi butabizi. Lisu azohiganwa na Perezida John Magufuli ariko arondera gutwara iyindi manda ya kabiri y'imyaka 5 mu matora yo kwigenekerezo rya 2018 ukwezi kw'icumi. Abandi bakandida barenga 10 bazoba bari muri iryo higanwa. Umushikiranganji w'indero muri Kenya yavuze jo ku munsi wa kabiri ko amashuri amwamwe ashobora kongera gutangura kugurura muri iyi ndwi inyuma yaho aheruka kuvuga ko uyu mwaka wabaye ifa gusa kubera ikiza cya COVID-19. Umushikiranganji w'indero George Magoha yavuze ko abanyeshuri bose bazotegekwa kwambara udufukamunwa mu gihe amashuri azosabwa kwama asuzuma ibipimo by'ubushuhe ku banyeshuri n'abakozi. Mu kiringo cy'indwi zitari nke ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Kenya bwarose abantu bashasha bandura bari hagati ya 50,000 to 250,000 ku munsi mu gihe mu kwezi kw'indwi begereza 99. Kenya gushika ubu muri rusangi imaze kuronka abanduye barenga 39,000 5,088 hamwe n'7,43 uwo mugera umaze guhitana umurwi ugira kabiri w'intagondwa zari zarafunzwe zarafunguwe ejo kwa kabiri muri Mali amakuru ava mu gisata cy'abajeje umutekano avuga ko imbohe 30 zabohowe mu ijoro ryo kuwa mbere bishiru wa kabiri zica zitwarwa mu buraruko bw'ico gihugu abarobeli ijana bakekwa ibyaha canke baciriwe imanza bararekuwe mu mpera z'indwi nk'uko byashikirijwe ku munsi wa mbere n'umutegetsi ajejwe ibiganiro ibihugu byo mu burengero bw'isi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biranebagura ingendo y'Ubushinwa yo guhungabanya agateka ka muntu ku bayisilamu mu bwoko bw'abawiguru hamwe no kuburizamwo ubwigenge bwa Hong Kong ambasaderi w'Ubudagi muri ONU Christophe Hegen ejo kuwa kabiri yasabye Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abari mu madini hamwe n'inkehwa cyane cyane mu ntara ya Xinjiang na Tibet Ambasaderi w'Ubushinwa muri ONU Zhang Yun nawe yatumye urutoki Leta Zunze za Amerika yasabye Amerika kubanza kwiraba no guhagarika ivangura rifatiye ku rukoba rikorerwa mu gihugu imbere yo kwagiriza ibindi bihugu Zhang kandi yari yamirije President Donald Trump yama yavuze ko ikiza cya corona cyavuye mu Bushinwa kandi ku Bushinwa aribwo byayikwirakwije ku isi
urakoze Aloyce Makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi wongewe ikindi kiringo cy'umwaka umwe ONU ibona ko akiri ihonyangwa ry'agateka kazina muntu muri ico gihugu ko hataragera ko ikura y'abahinga bakora amatohoza muri ico gisata Ningingo yafashwe inyuma y'umutaga wejo kwa kabiri n'akanama kawunikajejwe arateka kazi na muntu. Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru wacu ari mu Rwanda araduha ibindi kuri inkuru.
Inama nkuru ijerwa gateka kazi na muntu mu ishamwe mpuzamakungu ONU mu kongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza ku Burundi muri ico gisata isigura ko amezi y'imbere y'amatora n'ayakurikiye ubutegetsi bwa perezida mushasha yabayemwo ihonyangwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu uwo mugwi wongewe ikiringo c'umwaka umwe ugizwe n'abahinga batatu urongowe na Dudu Diane akimenya ko uwo mugwi wongewe ikiringo yabwijwe ijya Amerika ivyo bagiye gushimikira ko mu matohoza yabo Atico tugiye gushimikira ko nkuko twabivuze muri raporo yacu heruka no kuguma turikanuye turabivyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi yotegwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora inguvu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona ONU yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye Uwo mugabo aturuka mu gihugu cya Senegal twaganiriye ari mu rugendo mu gihugu cy'u Bufaransa amenyesha ko bagiye gusubira gusaba ko bokwemererwa gushika ku butaka bw'u Burundi nimugiye kuva uwo mugwi ushingwa mu mwaka w'2016 abawugize batarahunyoze kirenge muri icyo gihugu bakora ko amatohoza Ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu yamara nayo tutazokwemererwa twebwe ntiducike intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa raba twongiwe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze inguvu Mu mpera z'ukwezi guheze aho uwo mugwi washira habona raporo yawe igira kane intumwa y'u Burundi ambasaderi Tabure Nova aserukira u Burundi I Geneve mu Busuwisi yarasubiye kuwiyamiriza yivuye inyuma
délégation du Burundi prend note de la présentation.
Atingi ntumwa z'u Burundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba ONU ku Burundi. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi kuburyo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga ba ONU bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikije abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ufise kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora. Ivyo bigaragarira mu mareme ntanyagi bibi byo bavyarakozwe canke bizokogwa no mugambi CNDD-FDD. Oni kwiye kubibona maze bikogwa by'uyu mugwi bihagarikwe. Uburundi ntibusamazwa nibi ahubwo turabananya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nkuko leta nshasha yabitanguye. Turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira. Murakoze. Icyo bikoze intumwa y'igihugu cy'Ubufaransa yashikirije ko irajwe ishinga nuko abagirizwa gukora amabi yatohojwe n'uwo mugwi badahanwa.
Les violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Ati onyangwa yagateka kazina muntu nayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga. Ubu Faransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago cha politike nabo batavuga rumwe kurekure mfungwa za politike abahari na gateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa hame no gusambura umugwi w'inkorabara w'ugwaruka gw'imbonera kure kugarukana icizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubwo butegetsi bushasha butungwa gatoke w'uburongoye perezida Evariste Ndayishimiye asa n'uwishuye uwo mugwi wa ONU wongewe ikiringo hamwe n'ibihugu bigushigikiye ko atari bo bakunda Abarundi kurusha ubutegetsi buhari. Hari mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru
akateka kazina muntu nibiraba leta niba bashavuga gatoya kazina muntu nibatubwire bati hari haba victime nakana ntimwigeze mushaka gucura ubanza kugira ngo banezegwe mugudosanga bari kubavugira abakoze ikibi baje kuvugira abapfunzwe bari ko baraburana bakadendekeranya kugira ngo baronke ico bavuga. Leta rero mugabo muvyo bayisaba no kugwanya kudahana rero sinumva uwo muntu rero asiga yakunda bene igihugu kurusha na leta.
Yamara Dududien atwara uwo mugwi yabwiye Nyabu na Ijwi ry'Amerika ko bagiye gushira ingufu mu gukorana n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu ndetse na sentare mpuzamakungu mpana vya CPJ kugira ngo ivyaha vy'ubunyango ry'agateka kazina muntu bizotebe bihanwe. Iyi sentare nayo nyene yaratanguje amatohoza nyezina haraheze imyaka ibiri. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavier. Mu Rwanda abagizi n'amashinga mateka basaba leta gusubiramwo ibiciro vy'ikorya ku munyagihugu ku butaka bwiwe kuko basanga ribangamiye abanyagihugu mbere no kwiga ku biciro byo guherekanya ubutaka biruje abanyagihugu. Ivyo co kimwe n'ingingo zo kubungabunga ibidukikije nivyo abadepite babajije umushikiranganji afise ibidukikije mu mabanga yiwe mu Rwanda. Asumta kabo yaduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu ngendo abagize inteko ishinga amategeko bakoreye mu ntara zinyuranye z'u Rwanda abaturage bagaragarije aba badepite ko babangamiwe n'ikibazo cy'imisoro basoreshwa ku butaka bwa biri hejuru ndetse n'ikiguzi cyako umuturage ushaka guhinduza ubutaka buva kuri umwe bwandikwa ku wundi. Kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko yatumije ministre Mujawamariya Jean d'Arc ufite ibidukikije mu nshingano ze kugira ngo atange ibisobanuro ku musoro uhanitse wako abaturage ku butaka bwabo. Ni ikibazo cyagarutsweho n'abadepite banyuranye
bangabetse ko ubutaka ejo bundi bafite gatunya hita 10 ikubye mu 2020 cyasaba kugenda 5 kumva 500 ndetse wabuze akagira 50 ni miliyoni kibaza abanyarwanda yo bashaka kugati ntabwo tuzabishobora.
Aho twagiye dusanga abaturage bagaragaza impungenge z'uko iyo bafunguye site nshya bagemeza ko agiye kujya imiturire batangira kubabarira imisoro y'ubutaka bakurikije ko ari imiturire ugasanga umuturage afite inzu ibatse kubuso kwa metro kare 100 cyangwa 200 ariko ifatanye n'isambu wenda ya gitari. Ubwo rero bazaya kumubarira ibirarane by'imisoro bakabara kuri ubwo buso bwose hashinya kiri tatatu bamubara ibirarane ugasanga iri buso bwiwe ngomba kugusha isambu ye.
Icyo gihe ugasanga ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirandika ibirarane by'imisoro kuri ba baturage bagifite ibyangombwa by'ubuhinzi batahinduriwe ndetse bategerejwe n'ibikorwa remezo byatuma bashobora gusorera aho batuye. Nibajije ngo se muri ubu buryo bushya ibyemezo byanjyanama bizongera kugenderwaho mu buryo bushya bw'imikoreshereze y'ubutaka.
Abagize inteko ishinga amategeko barasaba leta kandi ko yakwirengera ikiguzi kigendanye n'ihererekanya ry'ubutaka. Ni kenshi abaturage bakomeje gutakambira leta basaba ko ikibazo cy'umusoro w'ubutaka cyakongera kikigwaho neza, batekereza ku bakene badashobora kubona amafaranga asabwa n'uturere.
Usanga amafaranga y'imisoro ari menshi, ugereranyije n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga yabona.
Umuturage yemba afite isambu nka gitari eshatu, yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi. Umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 180,000. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 180,000 ntaho azabikura. Abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta nishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yakura.
Ntabwo tuzi iki dutegereje, tubyumva kuri radio ngo harimo ibihano.
Harimo abantu benshi bagaragara ko badasora.
Ntabwo
nigeze nsora.
Izagenda gute?
Ntabigenza nte. Twazabikora gute se ko natwe twasanze nta bubasha bamwe tuzabona?
Minisitiri w'ibidukikije yijeje abadepite ndetse n'abaturage baba bafite iki kibazo ko amabwiriza agena imikoreshereze y'ubutaka agiye guhinduka mu minsi ya vuba.
Hagiye habamo amakosa cyane cyane ayagiye agaragara mu byemezo byagiye bifatwa na njyanama bagahindura imikoreshereze y'ubutaka land use. Ahari nk'imiturire bakahashyira, cyangwa se ahari ubuhinzi bakahashyira imiturire. Twarabikurikiranye dusanga akenshi nuko ubutaka bw'ubuhinzi budasora menshi ugereranyije n'ubutaka butuweho. Ibi ngibi rero bikaba bizakemurwa nuko imihindurire y'imikoreshereze y'ubutaka ubu ngubu izajya yemezwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka binyujije mu sisiteme y'ikoranabuhanga. Nyuma y'uko dushyiraho ibishushanyo mbonera, nta muntu uzongera guhindura imikoreshereze y'ubutaka uko yishakiye kuri central level batabya province.
Abadepite kandi banagarutse ku micungire idahwitse y'amashyamba, banagarwa ku kibazo cy'ibiti byinshi bitemwa ahashakishwa amakara yo gucana. Kuri iki kibazo, Minisitiri ushinzwe ubutaka n'ibidukikije Jeanne d'Arc Mujawamariya yemeye ko amashyamba menshi atemwa hashakishwa amakara cyane cyane yinjira mu mujyi wa Kigali. Nubwo nta mishinga ihari yahita irangiza burundu iki kibazo ku buryo bwihuse, Minisitiri Mujawamariya yavuze ko hari ibyo leta yatangiye gukora birimo gushishikariza abaturage cyane cyane abatuye mujyi wa Kigali gukoresha gaze, abasigaye badafite ubushobozi bwo kuba bayigura bagakoresha imbabura zirondereza amakara. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Rwanda kandi nyuma y'amezi atandatu uburovyi bwarahagaze mu karere ka Rusizi, ku munsi wa mbere bwongeye kubandanya. Munezero ku bakora uwo mwuga n'abakora ubucuruzi ubushamikiye ko, ariko kandi bavuga ko umwimbu wabonetse ari muke mu buryo budasanzwe. Umunyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru ikurikira.
Kinyi caje hanga hana akababaro dufite twese nk'aborozi.
Ikibazo si dresh gusa na service mbi tubona muri iyo dresh. Ngiye nishije dresh mu kwezi kwa 12 ku mwaka washize 2019 tugeze mu kwa 9 ntarabona izo dresh twishyuye.
Urumva bamwe mu borozi bo mu karere ka Rubavu bagaruka ku kababaro baterwa no kubura ibyo bagaburira inka zabo, nyamara baramaze kwishyura dresh kuri societe yitwa Soseri y'icuruza. Dresh ni nk'ibisigazwa cyangwa ibikatsi biboneka mu rwengero rw'inzoga bikifashishwa mu kugaburira amatungo cyane cyane maremare.
Undi kera twarishyuraga bakaba baguha nibura icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri wataza amafaranga ukaba iya mbere zirimo kuyirya ukongera ugasubirayo bakaguha yayindi. None urishyura n'amezi atatu n'amezi ane akarangira, yewe n'amezi atandatu. Turasaba kurenganurwa n'ubuyobozi rwose budufashe.
Ikibazo gihari, icya mbere itanga serivisi mbi, ya kabiri bongera igiciro uko bashaka. Icyo cya dreshe nta nama batugisha, badutegeka noneho kugura dreshe bakadutegeka n'uburyo bagomba kuyidutwarira. Ushobora gutwara imodoka yawe hariya cyangwa ikodeshe bayakira. Tekereza kujya kugura igicuruzwa ahantu aho uguriye, nyirubwita aguteka n'imodoka igomba gutwara icyo gicuruzwa kariya gushyiraho n'igiciro, nta gaciro baduha. Serivisi yambi yabo iraturambiye.
Ababorozi bavuga ko Soserwa ibaha serivisi mbi ndetse n'itonesha kuri bamwe rishobora no guhicyuha ruswa.
Nakubye ni serivisi mbi kubera ko hariho n'ushobora kwishyura akararayibonye. Ibyo birahari birazwi, ariko hariho n'abandi bashobora kumara umwaka atarabona dresh yishyuye.
Ushobora kujyayo uyu munsi bakaguha dresh, wenda bitewe n'ukuntu uziranye nabo, sinzi ukuntu bigenda, bakayiguha bakaguha n'inshuro zingahe, undi we agaherayo.
Hari abandi bishyura dresh nyuma y'umunsi umwe bakayibona, cyangwa se akishyura uwo munsi akayibona.
Mu ibaruwa ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'ababuruzi bwandikiye akarere ka Rubavu basaba kurenganurwa, bagaragaza ko sosiyete icuruza dreshi zamura ibiciro byayo igihe babishakiye ntacyo bashingiyeho nta n'ubwumvikane bubayeho hagati y'iyi sosiyete n'aborozi. Bavuga ko nk'ikamyo imwe y'ifuso yuzuye dreshe bari basanzwe bayigura ibihumbi 46 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubu igiciro cyayo cyashyizwe ku bihumbi 60. Daihatsu yari isanzwe igurwa ibihumbi 23 yashyizwe ku bihumbi 30, mu gihe akamodoka gato ka Helix kagurwa ibihumbi 11 kashyizwe ku bihumbi 15. Muri iyi baruwa twaboneye kopi banavuga ko iyo umworozi amaze kwishyura dreshe adahita yihabwa, ahubwo ikagurishwa abacuruzi nabo bagahindukira bakayigurisha aborozi babahenze, ibintu bafata nko guhabwa serivisi mbi. Banavuga ko sosiyete igicuruza dreshi hatira aborozi gukoresha imodoka zayo mu kuyitwara, akaba ari nabo bagena igiciro bitumvikanweho mu gihe umworozi yashoboraga kubona indi modoka imutwarira dreshi ku giciro gito. Hari kandi no kuba aborozi bishyura igiciro cya fusi igomba kuba yuzuye dreshi ariko bagahabwa igice n'ibindi. Bwana Aimable Kadogo ni perezida w'ishyirahamwe ry'ababuruzi.
Bari abantu bo kuri sosiyete twaraganiriye inshuro nyinshi zitandukanye, dukorana inyandiko, nanjye ubwanjye ndabandikira, ndetse nandikiye n'ubuyobozi bw'akarere mbugaragariza ko tubangamiwe na sosiyete, ariko ntabwo batwumva, bakubwira ko bakeneye guteza koperative yabo imbere, ntibakeneye kutwitaho, twebwe ko ntacyo tubaraje inshinga. Hari n'umworozi witwa Ntawe bari François naguha urugero, cyakwereka urugero rwa serivisi mbi. Bamubwiye ko azaho bakamuhadresha kizana imodoka arayizana, yirirwa ku cyuma nibayimuha ayishyura umubyizi yayirirwanye kandi araratabonye dreshe arahomba. Nandika mbasaba kugira ngo umworozi arenganurwe, ariko na n'uyu munsi ntibamushubije amafaranga ye. Ibyo bintu duhora tubibabwira bigize nk'aho nta handi baregwa, ariko banza hari bizashika hakaboneka kuko imikorere yabo iratuzambisha.
Ubuyobozi bwa sosiyete icuruza dreshe buvuga ko bwazamuye ibiciro kuko basanze abayikenera ari benshi cyane kuruta ingano ya dreshe iboneka. Bwana Ndekezi Gaspar uyobora sosiyete asobanura ko nta n'impamvu yo kubanza kuganiriza aborozi ku izamurwa ry'ibiciro.
Turi amakoperative biratandukanye, hari koperative y'aborozi bafite ukuntu bajera ibintu byabo, ndahubwo turi sosiyete de serivisi de gisedi ifite uko yubakitse n'ukuyoborwa. Ntabwo twajya kugenda agaciro kuyobora sosiyete, ntabwo azi gufata ingamba zizamura sosiyete ngo tujye kwifashisha undi muntu ntaho duhuriye mu miyoborere ya sosiyete.
Uyu muyobozi anahakana iby'ikimenyane mu itangwa rya dreshe, avuga ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo basabye aborozi gukora urutonde rwabo rugaragaza umubare w'inka buri mworozi afite, bigashingirwaho hagenwa ingano ya dreshe azagabura mu kwezi akaba ari nayo ahabwa. Avuga ko uru rutonde ruzatangira kugenderwaho mu minsi ya vuba, kandi ko bizanakemura ikibazo cy'abayiguraga bashaka kuyicuruza, bigatuma abashaka kuyigabura bayibura cyangwa bakayibona bitinze. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere buteganya ku busabe bw'abagorozi basaba kurenganurwa, ariko ntabwo byadukundiye. Ari umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, nta n'umwe wabashije kwitaba telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twabandikiye. Igihe bagira icyo batangaza tukazabibagezaho mu nkuru y'ubutaha.
Ariko hariho koperative y'aborozi mu karere ka Rubavu, twifuzaga yuko twebwe ahubwo iyo dereshi yakwegurirwa iyo koperative akaba ari yigenga ikagenda yigabanya abanyamuryango bayo.
Twebwe twifuza ko twakorana direct aborozi bakorana n'uruganda rwa Burarirwa, ariko iyo intermediary iri hagati y'abantu bashaka kutunyunyusa imitsi ntacyo bashoye ikavaho.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, bateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirind.
Kuwa kabiri tariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2021, ibitero by'iterabwoba bitarabaho mu mateka y'isi byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaterabwoba 19 bayobeje indege enye zitwara abagenzi imbere mu gihugu. Bakubise ebyiri ku miturirwa ibiri yari ya mbere mu burebure ku isi mu butumbagire yitwa World Trade Center mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege ya gatatu bayikubise kuri Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, yubatse mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndege ya kane, abagenzi barwanyije abaterabwoba bari bayigaruriye maze iza kwitura mu gisambu ahitwa Stony Creek Township muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko abayobeje iyi ndege ya kane bari bafite umugambi wo kujya kuyitura no gusenya ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche cyangwa se ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress zombi ziri i Washington DC. Ibi bitero byahitanye abantu hafi ibihumbi bitatu, byakomerekeje abandi ibihumbi 250. Ibikorwa remezo byashenye nibyo byangije bifite agaciro k'amadolari agera kuri miliyari 10. Ibi bitero bimaze kuba, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko byakozwe n'abayoboke b'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda kandi ko byateguwe binayoborwa n'umukuru wawo Osama bin Laden. President George Bush wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ku mugaragaro leta y'abatalibani bayoboraga igihugu cy'Afghanistani gutanga bin Laden bari bacumbikiye. Abatalibani barabyanze, nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gutera Afghanistani. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2021, ukwezi kumwe nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu kwa 9 muri uwo mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye. Inyuma yayo hari inshuti cyane cyane iz'inkora mutima Ubwongereza n'Ubufaransa. Yasobanuye ko umugambi w'igitero ari ugushwanyaguza Al-Qaeda no kuyibuza kongera kugira indiri muri Afghanistani binyuze mu guhirika ingoma y'abatalibani, kandi koko barayihiritse. Igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2021 nicyo cyabaye intangiriro y'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yise intambara yaguye ku iterabwoba Global War on Terrorism mu Cyongereza. Yarenze iyi ntambara yarenze Afghanistani igera no muri Iraq mu 2003, Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ihahirika ingoma yari hari ingoma ya Saddam Hussein. Iyi ntambara ku iterabwoba iracyakomeza n'uyu munsi, iri no muri za Pakistani mu ntara ya Baluchistani, Siria ku mutwe wa Leta ya Kiisilamu, Somalia kuri Al-Shabaab, mu karere ka Sahel na Afurika y'Uburengerazuba ku mitwe ya Boko Haram na Leta ya Kiisilamu dufashe ingiro nkeya gusa. Nyuma y'imyaka 20 hafi iyi ntambara imaze, niyo ndende cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'umutekano bemeza ko iyi ntambara imaze kwica no gukomeretsa abantu barenga 180,000. Yirukanye mu byabo abandi byibura 37,000,000 babaye impunzi. Naho kubirebana n'ingengo y'imari imaze kugenda kuri iyi ntambara ku iterabwoba, Ministeri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, itangaza ko yakoresheje miliyari 1,547,000,000, ni ukuvuga $1,547,000,000 kuva mu 2021 kugera mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka mu ntambara zo muri Iraq, Siria na Afghanistani. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo yifuza kudusangiza n'abandi banywanyi bose b'Ijwi rya Amerika, nakitugezeho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Tuzamutumikira. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakara.